This song remixed by DJ PAvAN.
Rannu Rannu antune chinnadoo chinnadoo raulori gudikocche chinnadoo chinnadoo
Hari 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 Hari